Le blorho ibaluleke kakhulu kulwakhiwo lwendlela eza kugudla unqweme isuka eMonti isiya eThekwini.
I'm very excited about this project together with my colleagues, starting with the president, because the next 5 years, the Eastern Cape N2 highway is gonna be something else, starting from here and then ending that other side of Gqeberha.
Baliqela abantu abaqashwe kulo msebenzi.
Iopportunity ezinjena azivamanga kufumaneka emakhaya. Kufuna kuduye kogoli oMpumalanga or wherever so that you get experience fana nale. So siyambulela uSandral ngokusinika ithuba elinje for ukuba sifumane i-training kule project inkulu kangaka.
Ngaphandleni koba kusetyenzwa pebrinjini. Baninzi ke kodwa nabantu bethu abatrayiniweyo abalapha ngaphakathi. Uqeshiwe kwi-community ono business.
Ukanti kusalindeleke ukuba luqhubekeke olwakhiwo lwebhulorho eMthentu.
Namhlanje ngomthentu ii-companies eziyi-4 ezi-appointiweyo nezifumane leta namhlanje kukho nenkampani e-appointelwe uMthentu, of which ngumsebenzi omhle kakhulu lowo esiwuncomayo wenziwe nguSandral.
Abahlali bamemelela ukuba kude kuqhubekeke olwakhiwo lwebhulorho yaseMthentu ukuze kuqashwe uluntu. Ndingulwandile Mbulali, elusikisiki.